Ego. Murakoze cyane n'umwigeme wo mu Burundi kazi anako yaje yari ukuri umunsi avuga nti ni umunsi wacu ntigeza kuregwa ntigeza kuryoherwa ubafugiye ariko n'undi mwigeme tubona yifunze ukuntu niba Abigeme kigira ariko kuvuga kuti n'abantu batagira stress mu buzima bwawe n'abantu babaryohewe kati umusore n'aramutse bakunzi ba Royal TV aramutse bakunzi biwe ubwiwe nyako n'asanzwe afite amukurikirana haba mu kibano mu muryango inshuti n'abagenzi tubandaye n'ikiganiro cacu turakuramukije cyane Akazi nakanye mutwa wande
nitwa Jean-Pierre Daiketa nkaba nipfurije umunsi mukuru aba mama mereye kuri mama wanje
wow
umunsi mukuru mwiza
Loyalty ya tarara mukije bakunzi ba Loyalty TV aho muherereye hose Numusi udasanzwe numusi tubona abantu mu mpande zose ngaha mu gisagara cya Bujumbura haba n'ima gisagara bose baberewe umunsi wahariwe umukenyezi numusi rero twatembereye mu kibanza ngaha I Bujumbura bitwa muri Croix Rouge ni kibanza gisanzwe cyakira imanza zidasanzwe aho twasanze abantu benshi benshi na nyuma baza kubona mu higaniro twashimye guhamagara bake muri bo kugira ngo tuyage tafise byinshi tuza kubabaza kugira ngo tumenye uyu munsi cy'abakoranije Abigeme mbona bari imbere yacu abigeme bashajije cyane eka n'umunsi wabo koko eka manze ndabasabe bidondore baramutse bakunzi ba Royal TV n'abakunzi babo ubwabo hamaze twanda y'ikiganiro cacu ndakura muje cyane
turabaramukije cyane mwese aho muherereye abakunzi ba Royal TV namwe bwa bamenyesha makuru mwadutumbereye turabaramukije cyane
okay murakoze cyane
mazina
yego murakoze cyane n'umwigeme wo mu Burundi kazi anako yaje yari ukuri umunsi avuga nti umunsi wacu ntigeza kuregwa ntigeza kuryoherwa ubafugiye ariko n'undi mwigeme tubona yifunze ukuntu niba Abigeme kigira ariko kuvuga kuti n'abantu batagira stress mu buzima bwawe n'abantu babaryohewe kati umusore n'aramutse bakunzi ba Royal TV aramutse bakunzi biwe ubwiwe nyako n'asanzwe afite amukurikirana haba mu kibano mu muryango inshuti n'abagenzi tubandaye n'ikiganiro cacu turakuramukije cyane Akazi nakanye mutwa wande
nitwa Jean-Pierre Daiketa nkaba nipfurije umunsi mukuru aba mama mereye kuri mama wanje
wow
umunsi mukuru mwiza nabavukanye banje hama twaje kwifatikanije hamwe nabo kuko natwe neje
wow avuze nti mera kuri mama wanje kuko wajya wagira ati uteye uburezi arabwibanze ahereye kuri mama we amwifuriza umunsi mukuru w'Abigeme w'aba mama hama heza abandi no kubandi Okay twabasenze ngaha muri benshi twashimye gucagura mwebwe muri babiga ngo tanze tuyage namwe muri mwebwe inde mukuru mukuru ninde okay reka mbere kuri mukuru reka mbere kuri mukuru ko niba tanga no kwipresenta ndabise cyo ngumanza kubaze kubwo uyu munsi nkawe ni net uyu munsi wakira gute
je uyu munsi ndawunezererewe cyane
kuko
ni umunsi wanje umunsi w'umukenyezi nubwo uyu munsi ntari umukenyezi kandi mu bigaragara n'umukenyezi arashoboye
yego
mu mabanke banke heruka kugurugwa n'abakenyezi kandi mu mabanke arakora abakenyezi ahantu henshi arakora abakenyezi hariho n'umumekanisiye ryana abonye n'umukenyezi
yego basimwe vya kera byo kwigumiza inyuma nje tumuno musi na waciyuza bwati uryohegwe kuko umukenyezi bwa ati ejo yange nzwa nina wabana zafite iyo niko ndarangura mu rugo ntezi imbere igihugu cyanje ndese no mujyango wanje nje tumuri nga
yego sibije bavuga ngo hari bikogwa ngo by'umuhungu canke by'umwigeme oya natwe turashoboye uyu munsi kandi umunsi turawunezererewe twaje kunezerwa uko bishoboka kose reka kurenza urugero kwa turabakenyezi
okay Niza cyane mva kabivuze neza nti umunsi wacu ntegeza nanje kuryoherwa naho ntara mu mama ari kejo nanje nzwa ndu mama bafugiye mu mambo no mu mengara afisi kigomba gomba cyo kuvuga ngira narafisi cyagomba vuge ko iki kintu fasha mu mpere mikro na mubaze ikibazo kimwe janti uyu munsi ufata gute kubgwa
uyu munsi kuri twebwe abigeme twaje gushikira abavyeyi bacu natwe ejo akazoba ari twebwe twumva turyohewe cyane kuko ni umunsi utari bwaze ikindi gihe abakenyezi ntibashobora kuja habona muga uyu munsi urumva ko ni umukenyezi afite ijambo umukenyezi ni maboko igihumbi
Ati umukenyezi ni maboko igihumbi ariko umugabo nabyo tuvuga kare maboko angahe Nawe reka tuvuge ngo ni igihumbi nayarenga tuvuze ngo ni umukenyezi n'umusa afite ijambo turumva yuko ijambo ubufisi wari guhaye igihugu cy'u Burundi ko turabirabe ko kirakoresha ingufu zidasanzwe mu kwerekana yuko umukenyezi w'umurundi ahari hose ari umuntu ashoboye twarayibonye ubuherutse umubyeyi wacu mukuru w'igihugu ari kuri mutambukanye we yaruguruye bank yitirwa abakenyezi umva yuko abakenyezi mushigikiwe nayo mpamvu mvyishimira ariko reka mbaze gentil nawe ikibazo kimwe umwe musahi y'abantu muvuze ati ni kujamo tukaryoherwa bo babibona nk'ibindi bakiri inyuma batabona nti ibi bintu birakwiriye cyangwa ntibikwiriye bayibona ukundi bakiri inyuma abo bakenyezi bo babwira iki
abakenyezi bakiri inyuma bavuga ko bari inyuma y'amajambere kuko abakenyezi baragiye habona ubu nabo bafite ijambo urumva ko n'uyu munsi nibaza ko umukenyezi wose yasohotse agiye habona hari umunsi urumva hari wabakenyezi gutegereza rero kuryoherwa kuko urumva ba mama bacu kera
yari imigere n'amaheri
ariko ubu barasohoka bakaja habona kandi bagatanga n'ijambo rigashika kure
yego
rero umukenyezi si uwo mu bikari ni umukenyezi
no kuja habona nawe ni neti nawe kuyibona Neti mengabisira gomba bivuge ko kora nako yagumya ndawa cyane bavuga nti ndabise akantu ushaka ko gico kintu Neti abo bakinyezi bakiri inyuma batipfuza kuja habona ngo bahanahane ibyumviro nabandi bo bo babwira iki
Bisanzwe nkuko umufukanyi wanje gentil yabivuze kandi nkuko twabihereko tubivuga ko umukenyezi ashoboye umuntu ahubwo ataje no bwa mwidefire numvuga gute mu birori
nk'ibi
urabona hirya no hino kuvuga yuko akiri inyuma y'amajambere kubera nk'ubu unye umuntu aza kugira amahirwe akaja mu bandi araza kubona ukungena umukenyezi ahaguruka agafata ijambo nawe bituma arinduka ariko twibukanya yuko umukenyezi yama ari umukenyezi neza bikorwa atunganye nibyo twaje kwiga twarekeje ababyeyi bacu baraza kugira ibyo bavuze natwe tubifate nk'ankama natwe nitwebwe abakenyezi b'ejo hazaza
yego yumvikara cyane numva yuko ntimwaje gusa kuryoherwa ariho n'akantu muje kubasoromamo kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi kazi kabafashe gatumye mushaka gutunganya ibyanyu ni ibintu byoroshye cyane kuko haba kubaza ati bagiye kunywa no gutamba n'ibindi ariko kugwa uyu munsi tushobora kugira kamakenga cyane hari abashobora guca birekura ugasanga n'umuntu yahoranywa kamwe uyu munsi agacanywa irudipe yose cyo nabazi ko azi ko bishika uwo muntu nawo mubwira iki
uwo muntu nawo mubwira ati mu migenzo y'ikirundi dusanzwe yuko tuzi yuko bavuga ngo uranywa izo ushobora nibaza yuko umukenyezi w'umurundi kazi ibyo atobikora
ari igerera
bikora nawe mugenzi baraza kumufata ukuboka mutahana
ntacyo mu gihe batarabikora tubabwira ngo ni banywa yamwagira bafashe uko cyatu babwira ati bararawe bigerere
oya turanywa twigerere
yego
amasahani ya yandi inka zitashe zishiketse mu rugo
yego
turiko turegerere
gentil ndavuze ko kunaciya niha sinzi ko sinzi ka kantu agomba yongere ko cyanki arako agomba negure gentil umukinyezi no musaza gushika akagenda temba uwo mubwira iki
oya aho urumva si wa mukenyezi tuzi twebwe
ehe
abaciye kubiri n'amategeko
kuja
twe twaje hamwe n'abandi suko ngo twaje kunywa suko ngo twaje kugira turenze urugero oya twaje kugira twumvure urumva nk'ubu twicaranye hamwe n'abandi twaje gushigikira aba mama wacu rero turungura hari ibyiyumviro jean fise uriya fise tubiteranije bikubaka uburundi
yego cyane
rero ntitwaje kugira ngo tugaspiye twaje kugira dufashanye mu byiyumviro twicare hamwe
okay ni ibintu biryoshye cyane mwumva ko ababigeme basha muri ko murakurikirana ikiganiro si babigeme bagenda amengana umuyaga uri kuri abahuha n'abantu bazanywe n'ikintu ni ibintu byiza cyane ariko hari akandi kantu nagomba kuvuga hariho n'abapapa gushika uno munsi ibintu batabibona ubona kumenga umwigeme agiye hamwe n'abandi agiye kurahura ingeso mbi abo bapapa bobo tashobora kubaha iyo mesaje kugira ngo iyo gihe kibateye bafashe mu buzima bwabo uwo mupapa we akibona ko umwigeme wiwe cyangwa se umudamu we agiye hamwe n'abandi iyo bagiye kwiga ingeso mbi bobo mubabwira iki
kubganje umupapa abapapa nkabo bari bariho ariko baracari nyuma y'amajambere umukenyezi nakubwiye ngo ni maboko igihumbi
bamuhakanya je hamwe nabandi
kuja hamwe nabandi urungura abagenzi ukungura
ariko ntaguciye mahewo nabagenzi babi
rero umukenyezi ntagira abagenzi babi agira babandi bazomushikana ku iterambere nk'ubu twe twaje dushikikiye abamama nk'ubu twari ibindi bintu twaganiriye turashobora kugurura kese kanaka
ego
turashobora kugurura
subira maho kantu
kugurura nka kese tukabika ku buryo hatoza kugera indiro w'imars
icyo mwashitse ko wow nete ako kantu kutari wakambwiye vraiment ari wakibiki ni nete vraiment ukantu hari nakandi kanavuniyemo nti turaza no kuhanahana ibyumviro uko twokwiteza imbere tugashyiraho case izofasha mu kindi gihe nk'iki tuzokwicara mu twerekana icyo twaranguye ako kantu ari wakibiki
urumva ntimwari bwatubaze ego abakenyezi twicaye inkuru turafise ibintu tuyaga ntituyaga ngo mbega ibi nibi nibi turayaga n'ivyiterambere ryacu nkuko mwabivuze baruka kugurura banki y'abakenyezi kandi kandi tugiye mu bikorwa kanaka tugiye mu mabanki abigisha abatwara amantreprise
usanga abakenyezi yego cyane
kandi wa mukenyezi yagumye hariya muhira hariya mu kigo
acyitinya adashaka kwirekura ngo yisanzure mvuze kwisanzura Jean Thiaki yatwe
wa mukenyezi ari hari inyuma mu kigo ntazogenda gutwara entreprise
yego
cyo gituma n'umukenyezi ashoboye afite ijambo
yego
uwo muntu w'umushinga ntahe nawe akiri ko aragumiza umukenyezi we hariya mu kigo twomuhamagara cyane tukamuhamagarira mu iri terambere
ajijuke
umukenyezi kuko nawe arashoboye umukenyezi
yego
umukenyezi araja mu ishyirahamwe kandi mu mashyirahamwe turazi yuko urashobora kugurana amafaranga ukaza ukarangura umugambi umugabo akawubona umushinga nkaha akawubona akavuga ati wa mukenyezi wanje amafaranga yayakuye muri rya shyirahamwe aho aragendamwo uyu nuyu kandi nk'umukenyezi yibarutse abakenyezi bagenzi be baramushikako bikagenda neza urubanza rukagenda neza ni ukuvuga yuko n'abakenyezi dushoboye
ya ibintu biryoshye cyane reka mperere kuri aba bakenyezi bakiri inyuma umuvi inyuma nyabona va mu mashiga jahabona jamwe nabandi mwiteze imbere bagabo namwe mugifuhira abakenyezi banyu badashaka kuba jamwe nabandi hinduka abavuniyemo nakana ati twicaye ngaya ngo dushobore no kwiteza imbere mu kugurura kese mwumva ko ari ikintu cyiza cyane mutubwiye ibintu byinshi byiza reka tubashimire Loy TV yaciye ngaya kugira ngo iganirize bashoboye kuhashika murakoze kuduha uyu mwanya wacu wanyu ramutse abakunzi ba Loy TV unabasezere usezere n'abakunzi bawe murakoze
turabakengurukiye cyane ubungene mwatwiyumviriye
yego
hanyuma muzi kwiture akamo kanyu tuzokita
yego
turabakengurukiye cyane kandi tubibutsa n'abakunzi ba Loy TV yuko bandanye badushika bandanye dushika n'imbere
Loy TV nyuma yanyu umwanya wose muzi kwikinira turahari mpera kajambo Jean Thiaki nawe abwira abakunzi wiwe abakunzi ba Loy TV mukurangiza
turabashimiye cyane abakunzi ba Loy TV turabashimiye n'abakunzi bacu kandi ko baza kudukurikirana
yego
abakenyezi bakiri inyuma biyumve ko ubu twagiye habona
birashoboka
birashoboka twese turi hamwe
okay
turabashimiye cyane
mwakoze cyane kuri mikro ya Jedelfe no gusaba nari kumwe n'aba abigeme mbona ko baci bibatsi ego batubwiye byinshi byiza tubabwire nti kurikana Loy TV uko bukiye uko bwije utarakora subscribe uyikore wayikoze ukore partage ugize wakurikana ibiganiro byacu turabakunda.